Sanibonani babukeli, igama lami nguDuduzile wakwa Emmanuel. Ngisuke ekhampanini ebizwa ngokuthi iPinnacle Homes and Projects. Sakha ama Nutec houses nama log cabin houses nama wendy houses. Ama Nutec houses ike wona enziwa ngefiber cement, silica namanzi asebenzisa asbestos. Lama boards siwathenga asevele akhiwe noma enziwe. Kunezinhlobo ezimbili, ama flat boards nama wood grains. Le product ilula kakhulu ukuthi siyakhe lezi zindlu zilula kakhulu nokuthi sizakhe zithatha iviki elilodwa noma amaviki amabili. Sisebenzisa amaplangwe ukwenza iframe noma istructure. Emveni kwalokho si namathisele amabhodi lawa we-Nutec indlu yonke. Ngaphakathi kwendlu siyayifaka insulation nesasolation. Phansi uyakhetha wena ukuthi ufunani, noma i-wooden floor noma i-concrete floor, njengoba usuke wakha indlu yesitina. Lezi zindlu zinhle kakhulu ngoba ziyavumelana nesimo sezulu, zikwazi ukuthi zivimbele umlilo, imvula noma ichotho. Na kakhulu futhi endaweni la khona khona umswakama, zi fungus resistant and futhi azidliwa amagundwane. So noma ngabe zenziwe nge-fiber cement kodwa zi-durable kakhulu ukuthi umuntu angakwazi ukwakha indlu ye-lifetime njengoba esuke akha indlu yesitina. Kanti futhi amanani walezi zindlu ayafinyeleleka kakhulu kuwo wonke umuntu. Kudiphenda ukuthi ufuna isayizi engakanani yalendlu. Okunye futhi ukuthi ziqinile lezi zindlu, azinayo asbestos kanti futhi zi-environmental friendly. Ngiyabonga kakhulu.